bambuo kuo battery national security edi anim ema operation bi ekoso wo Ashanti region akoso beye enna kakra na enna homachin beye nonum ena omuwie ye operation no CID BNI SWAT efi national security ena defense intelligence ena omoka bo omuye sa operation no obi emfi amano ne amba mbeboa wo mo sa operation na omuye ye no ebeka ya June da etoso 9 ena Mayowa mienu bi a efi Canada ipabonfo fa won sie ye e wa Ashanti region na fiti sa amre no bambo juma efo ni na ebo ho moden aye juma so mo nsa ebeka won enkomo omo didi we kire a sebe omo mbe dina radio so mbe keka ni na ano enti no omo enya akwanya hu ba bia e wo so omo di omo ni hwe na omo sa akasa ni pabonfo no na nyame adomo omo sa akasa Mayowa mienu no ɛno anwumre bɛyɛ nonso ɛna ɔmodi kan ɛkye nipa ɔdi kan ɛwɔ saa asɛm wɔse ho bɛyɛ nonkono ɛkyi hɔ ɛna nipa baako a ɔka ho a ɔmoyɛ saa deɛ no ɔmo nsa so ne mu ebio Ghana ni a na ɔka ho a ɔgye saa nipa bɔnfoɔ wei ma ɔm baabi tenaeɛ a na ɔmodi saa bɔne wei ɛwɔ mpɔtam hɔ no bɛyɛ nondu ɛkyi ɛna ɔmo nsa kaa no ɛno anadwo ɛntɔma ɛmmɔ bɛyɛ nonum anɔpɛ yi no na baabi ɔmo de saa Mayowa mienu akɔ akɔhyɛ yi no joint security team no fiti national security police CID Ashanti regional police command na ɔmo atwa hɔ nyinaa ahyia bɛyɛ nonum akyi bɛyɛ 5:15 AM ɛna ɔmo fi aseɛ ebu deɛ ɛwɔ sɛ ɔmo bu ɛpon a ɛwɔ sɛ ɔmo bu ne adeɛ na ɔmo wura mpɔtɔ kasa mu ɔmɛka sɛ they breach the premises bɛyɛ 5:15 AM etuo toto kakra ɛkɔɔ so wɔ hɔ but in bɛyɛ 25 minutes no na Ghana security mpanyinfoɔ na ayɛ saa operation na ɔmo ayɛ awie ɔmo wie yɛ no nigeriafoɔ mmienu a na ɔmo ne mmaa no ɛwɔ dan mu hɔ a ɔmo kurakura tuo gyina mmaa no so no ɔmo nsa ɛka ɔmo baako epra kakra baako no hwee anyɛ no mmaa mmienu no so no bambɔfoɔ no nsa aka wɔn a saa bere a mene mu kasa yi ɔmo de ɔmo aba abɛdu nkran a deɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ dɔkotafoɔ wɔ sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo yɛ ɔmo ho adwuma ne adeɛ ɔmo hwɛ wɔn sɛ biribi akɔtwema ne adeɛ ɔmo hwɛ ayɛ ɛho adwuma Canadian Embassy no so ne ɔmo redi nkɔmmɔ wɔ hɔ ɛnaseɛ kɔma Ghana Police titiriw CID Ashanti Regional Police Command Defence Intelligence Bureau of National Investigations and a special weapons and tactics unit omufi national security any other units were national security bi ayin to me move din aseda na ekoma o aseda so koma Ghana media for 4th June no security for no eto munkra se moma asem no nyedin kakra mfiti ase no na omuntumi nye preliminary investigation bi a ombeye em se dodo na de ye adwuma ntem se na de tye no ansana nsɛm ne ba basaa period na ɔmotumi nya kwan yɛ nneɛma a na ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ a aboa ma nnɛ deɛ ɛrekɔ so yi yɛ nyinaa yɛaso ate na securityfoɔ no sane serɛ biom sɛ mediafoɔ ɔnom a ɛkyerɛkyerɛ ɔma adwene wɔ mediafoɔ platform so ɛfrɛ m commentators ansa na yɛn nyinaa no ɛba no security nsɛmsɛm ho na yɛka a yɛnsi abotrɛ kakra na yɛnsɛm ka no so no yɛnhwɛ sɛ na yɛbɛka no ɛsiane sɛ saa bere yi koraa yɛrekasa no operations ahodoɔ ɛrekɔ so a ɛno so fofa nsɛm bi te sei ho yɛkasakasa bebree anaasɛ yɛkeka no bebree sɛ yɛakye wei wɔ ha yɛakye wei wɔ ha sei a wodi agorɔ obi aka akyire koraa yɛrehwɛ no nɔte a na ɔno so adwane sɛ deɛ medii kan kenkan yei ɔmo kyekye no yɛammɔ ho da wo enti adwuma no tumi kɔɔ so yie enti ɔmo serɛ sɛ deɛ aka wɔ anim a ɔmo yɛ no so no yɛn nyinaa yɛmmoa na yɛma yɛkasa no mmra fam na ɔmo anya akwanya de ayɛ ɔmo adwuma ɔmo kɔso a so hyɛ obia nkran sɛ ɔmo ne wɔn adwuma no na woyɛ Ghana news ɔpɛ sɛ otu kwan ba Ghana o nya awerɛhyɛ mu sɛ security agencies no ɔmo nsa kura deɛ ɛwɔ sɛ ɔmo kura mu na Ghana yɛ bambɔ no gyina ne nan so.